I'm gonna take a picture. biashara sipendi matani na taka masara. Yani hapa kuna mipara, wajinga ndo wananyoa mipara. Tunazungusha muziki mtamu na sikiliza.
No!